ende shene
sheni mutulubule mutulubule
ende shene
sheni mutulubule
awatata
leni fulu
awatata
akasubano bushiku
leon safie
ende sheni mutulubule
ende shene
sheni mutulubule mutulubule
ende shene
sheni mutulubule
awatata
leni fulu
awatata
akasubano bushiku
Leon Safie
sheni mutulubule.
If your chali pali noa, if your chili neyelelo, ende
sheni mutulubule.
If your chali pali loti, if your chili neyelelo, ende
sheni mutulubule.
Ende
sheni mutulubule mutulubule
ende sheni
mutulubule
awatata
leni fulu
awatata
akasubano bushiku
Leon Safie
ende sheni mutulubule
ende
sheni mutulubule mutulubule
ende sheni awatata
leni fulu
awatata
akasubano bushiku
Leon Safie
sheni mutulubule
bamukamfuilwa tabakwetene fyakulya ende sheye sheni mutulubule abana bashiwa tabakwetene muwa kulala ende sheye sheni mutulubule ende sheni
ende sheni mutulubule mutulubule
ende sheni
mutulubule
awatata
leni fulu
awatata
akasubano bushiku
nze fye
ende sheni mutulubule
ende sheni
ende sheni mutulubule mutulubule
ende
sheni mutulubule
awatata
leni fulu
awatata
akasubano bushiku
nze fye
ende sheni mutulubule.
Wahufwa hile lwati Naba lwala humu tuwevalia mahilo Awe nabatusha Ehi chotu alombati Mwemfumu weleni wangu Mututule kumafya ya chalo Ende
sheni mutulubule mutulubule
Ende sheni
sheni mutulubule
awatata
leni fulu
awatata
akasubano bushiku
nonse fye
ende sheni mutulubule
ende
sheni mutulubule mutulubule
ende
sheni mutulubule
awatata
leni fulu
awatata
akasubano bushiku
nonse fye
ende sheni mutulubule
awatata
leni fulu
awatata
akasubano bushiku
nonse fye
ende sheni mutulubule
awatata
leni fulu kisha akasubano bushiku ende sheni mutulubule.